ushoboye ibyo bibazo byawe ariko nawe hariwe icyo usabwa kuba imana ukayikorera ibyo bibazo byawe
Shiro Goma.